Ngingakabi comfortable.
Ngiyacela mani.
Ake ngize ngikhona, ngingakabi comfortable.
Baby.
Ngiyacela baba uSamson, ngingakabi comfortable.
Kancane nje.
Ngizothi mase ngiyeright ngi-comfortable ngizoza kuwe then ngihlale nawe senze noma yini. Okwamanje ngicabanga ukuthi ungcono ngivele ngihambe ngoba ngeke sizwane. Ngizokufonela.
Uthatha njani ifoni yami nje lo? Ikhalaphi? Hello.
Hello babu Samson.
Hayi, hello uwe.
Yebo yimi. Bengithi ngizokufonela before ngilala yazi.
Ngiyabonga.
Eish babu Samson nginenkinga nyana. Bengithi ngicela ungincede nge-300 rand nje cause la endlini kunenkinga so kumele siyilungise kahle kusasa.
300?
Yebo babu Samson.
Oh. Eish. Uyazi ngifeel comfortable kanjani. Ungakhona unginikeza isikhathi maybe inyanga until ngiba comfortable.
Hawu kodwa babu Samson into ekumele ngiyenze kusasa ekuseni leyo.
Okay, bye bye.
Ah, nami, sis.